Abatuzi nk'abameshante muri filme bazubona ubumeshante muri filme yanje gufise uyo
uyu
n'ubundi namu oya una kenye ndumuntu nyene ateye ikigongwe apana we ntungane gusa ateye ikigongwe
kuzoko mtu wakuwana
wakuwana mugabo nyene no muri ijya filme yanje niwe ngorane zanje naho ne nari umumeshante nakubita umwana wanje ndamufata nabi ariko iyo iratandukanye n'izo zindi maze gukina ndi umuntu mubi gusa uyo agumye ari umumeshante
biramufanana
oya yo duye nabo bantu kenshi hariho kwanza abanshuhira bakaryoherwa bahora bashaka kubona ujya mu gesero wariyo mugabo twahura kujya bagira amakomantere hari abagize amakomantere ngo bomenye aho mba bo nkubitango bo ntabira harageza aho kwamba mu rumongeje harageza aho mu isoko ntinya kujaya kubera mu rumonge nasanze bakurikirana ibintu bya fani gose naraje mu isoko kwaje mvuye ku kazi nshashika nja mu isoko kurondera ibyo neka rero nahura n'abantu mu isoko Ibana nkabona bariko baramvuga nkagira ubwoba ndamara gihe ndiko ndatuma nishikira mu isoko. Kwera iki ya makomantere nasoma y'abantu banyanka bazonkubita. Message
ya noir blanc.
Yego, irimo message kuri kote y'abagabo, irimo na message kubana, irimo na message kubagore.
Kubagabo gute kubagore gute kubana gute?
Kubagabo. Umugabo hari gihe umugabo acika intege yabuze karaka canke bamwirukanye ku kazi. Ugasanga gumya ajyamye. Muhira. Umugore ari ngaho abana bari ngaho. Rero burya abagore tumeze nk'abana. Umugore nashobora kubona ko umugabo yabuze burundu. Aguma abona kumwe ngo yakawutse. Umugore ntatinya kujya gusaba umugabo. Sinzi ko murumva ko hariho n'abagore bahora basaba abagabo babo bari nko mu mpimba cyangwa mu bitaro ukumva barabasabye rasio.
Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Step Media channel progress for this industry of Abuja Flavor. Chikinya mukuru cyo kibaza ndesho bwo muri industry of Abuja Flavor. Ubu tumo tubikora. Reka tuzoze dukengurikira imana hama dusubira dukengurikira mbwa kuziba Step Media kabiri gatano indwi. Wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana. Vraiment kuri support wa mutwereka mukugira subscribe, mukugira like, comment na share ukaba the first mu bintu byose twatwa gusavye. Vraiment bidushika ku muhat. Hama ndakugira yuko fisi batumire wanje biteka, fisi abantu wanje nkunda cyane kandi nubaha kandi murazi ko fisi ukuguru kumwe n'ukundi n'amaboko presse kose asigaye gutwigusa. Vyose biri muri filme vyose murabibona ko Step Media yose igizwe na filme gusa kandi kubera iki nabakuzi bariko barakora kandi bimeze neza kandi bakubwira yuko muri filme hararyoshe harimo visibility harimo views harimo comments that's why tuguma tugumayo na twebwe right now ndabazaniye abantu mukunze kwanga inyuma kamera ariko imbere ya kamera mukaba mukunze kwanga imbere ya kamera ariko inyuma kamera bakaba banabeza ariko turaza kumenya kubera iki babanga kubera iki imbego bibaza yuko bavuga nabi ariko hanini turaza kuyaga ku gikorwa cy'umukinyi umwe muri aba babiri araza kumbwira ati mbega ni kubera iki wewe bimeze ukubonye araza kudusigurira byinshi reka mpere kuri Belyse turi kumwe na Belyse na Grace reka mpere kuri Belyse Belyse bite
sawa
yaje neza
yego
uko sawa
niko sawa
derukana gari Belyse
derukana
ndakuvumbu
mvumbuye na fani mu mfakazi
kwande
kwa sabasi
besa basi je musi yarataje
eh sanza nanyo yagataje
Grâce à ça.
Ça
va.
Ça va bien.
Tu vas bien. Eh, grâce à ça, tu as grâce à ça, tu as eh, grâce à ça, tu as grâce à ça, tu as
grâce
à ça, tu as grâce à ça, tu as grâce à ça, tu as grâce à ça, tu as grâce à ça, tu as grâce à ça, tu as grâce Belyse nawe nyene December amwanga muri umufakazi bego bibaza yuko kuri kibabaha izo hole cyane barafise ukuntu eh babikunda cyane nyene byo kwankana nyene sibyo none Belyse tuvuge gute
cyaje abwo sinzi mpamvu banyanka
eh Grace tuvuge gute Grace
aya ntabyo nzivuganye bata mpamvu waba twanka niko dukina ibitandukanye n'ibyabandi
kabisa kandi mu bikina neza we
cyane
Yes, turaza kuvyagura tubyage ko byinshi cyane. Yes, ni Belyse ngire kubaza ikibazo canje ca mbere ni Elise Belyse. Ni YouTube channel yitwa Elise Belyse Film.
Belyse.
Elise Belyse. Ni Elise Belyse Film.
Elise Belyse official.
Official. Nta filme iriko.
Nta kirya jako.
Ah. Uramba bari. Erega ni YouTube je kubganje nzi ko iriho. Nzi ko andise ko Belyse assassine. Rero nshasanganise ko Elise Belyse mana yanje ni ata. Elise Belyse. Ni official. Tuko turabona ko bikorwa bimaze kwameza ane Belyse bitariko. Kubera iki Belyse Ufise filme imwe gusa kandi tukakubona ama filme abakinyi benshi bamare racing aho muri industry yacu.
Bon kubera mu bisanzwe Ufise ko filme imwe niyo maze gushirako mugabo hariho iyindi twatwaye muri festival mu uyu mwaka 2022. Ntiyarose amahigo yo kuba muri zitatu za mbere mugabo nico gituma na shwe kubwira abo twakoranye kugira ndabereke ko tutwa nubwo itabaye muri zitatu za mbere bidasigura ko twakinye nabi canke bidasigura ko histoire ari mbi nashatse kubera ko burya bumwe bamfashije bakanyegera bakamfasha tugumana ubucuti cyo gutumana gusa benshi ntibabonetse kubera bafatiriwe ariko jewe icifuzo cyuwanje cyako kubereka yuko ubucuti ndabushaka tugume turi kumwe hama izo Jacobo.
Yes, niyo mpamvu washimye ko musangira uno munsi.
Yego.
Kandi wagize neza.
Yego pe.
Yes, ko wagize neza ari kuri kurundi ruhande gaca nibaza ati mbega Elise ni Jean of Galise Belyse kuko niyo YouTube yiwe n'ukuno yitwa ko tukeneye ko mugira subscribe mwese uzi ko amaze kugira subscribe kuri Step Media 257 genda ugire subscribe no kuri Elise Belyse official. Sije none. Kandi ko official no kuri kutogira filme none.
Kuberu kampanuye nzosha ndabigiye.
Ko film.
Nzosha ndabishira.
Official menga n'ivyabaririmvye Belyse.
Okay, kubera rero ubimpanuye.
Yes, ati rero ni filme rero washimye yuko izoja kuri YouTube gyari washimye ko usangira n'abayikenye bose ariko memsi natwe batabonese bose ariko nivyo wari wifuza ariko memsi nabo bitakunze ati mbega wari wifuza kuzoja ko gyari Belyse
musanzu nani nifuza ko izoja ko ejo nashaka ko izoja ko ejo basi ndavuga ngo ntibizokunda canke bizokunda mugabo bishobotse uwo uri ko arabinkorera akaronka umwanya arayishira ko mu ijoro ejo azoca ndungikira link kamanda ipartage ndayishira ko
grace wese sasa kugani filme yako nawe
sina Hayo mfise ngere ntwikira muzabane.
Ja abantu vraiment nari fuje ko tunda bagirisha igani umunsi umwe kuko ari umuntu je ya ndembeje umuntu yitwa Amede umuntu yitwa Belyse umuntu yitwa Grace. Bora muri YouTube zenu vraiment. Sasa kiraso kumuta ko munacoresha abadodo. Ti dodo ni shoreye. Sasa wowe utaye kuzara kitisi we.
Nibukebuke.
Utaye kuzagari kamera ya Berlin
duwa. Ndayishaka.
Sasa. Eski ya ude.
Mugi bintu byose ndi pore pore.
Uyu afisa kazi peti yangu uyu. Yarakaze. Oni kwa tukurisha makuku hapa. Akaraka. Akaraka kawe.
Akaraka na saka.
Ni muri stage.
Oya msakaraka.
Wewe kanda kuvundi ke ndaza kugaruka. Wewe filmi yako biko nafika wapi?
Njewe. Ndiko ndayandika vuba. Nibaza ko shafi ikintu.
Sanke arabasase ubona ko bataragira ko bayijabo. Kuko vya mukina na Belyse ni byoroshye kase.
Oya, uko biri kose nibaza kuvuga ko dukina ibintu ibikaze.
Ibikaze he?
Ariko nibaza ko bijya byiza bitobaho bikaze navyo bitabaye. Habanza kuba ibyoroshye hakaze ibigumye canke hakaze ibigumye ibyoroshye bikaza mu nyo.
Kandi rero sha Belyse azko kase atagira na YouTube.
Ntayo mfise vraiment. Se ndako ndafise Facebook.
Kero kero kwa murangyoera grace buryo rose kuri umustare ga grace urura bakomantea muri kukibiba iyo bari ko rakomantea kuri wewe ati je ndamwanga grace gamana
aya biri mu nzira dodo fashion kwa sanje zo bifasha
dodo fashion wewe iko nyuma ya kamera ari mu binga bw'ivyuma turakuramwije cyane. Yes Belyse ko tugaruka kuri filme yawe yati rero izoja ko gyaru twibutsa
filme yanje nayo nifuza ko izoja ko ejo nibitagorana ivyuma urazi ko bidasezerana nibitagorana ejo izo biriko yitwa noir blanc
yego kubera iki noir blanc
cyo kibazo gaba kingora kwishura mu gareka ngerageze mbo noir blanc kubera nanse gusigura mu majambo y'ikirundi kugira hari gihe umuntu ashaka kubona titre ya filme agaca abona nibirimo indani byose rero nayise noir blanc kubera ko ni filme ivuga ku mugabo yataye umugore kubera ubukene ashaje kwinjirira umugore w'umupfakazi amazi gihe kinini atabana n'umugabo umugabo wa mugore hagera gihe bamukura mu nzu ariko arapambana n'ubuzima atakoze ingeso mbi atagiye mu musambanya atagize mu arapambana kabisa n'amahisha gushikaho agira ubuzima bwiza burenge ubwo yimvira kuzoshikamo burenze pe eh cyo kimwe nayise no blanc pera ko garabaye bubi no ni bibi ama blanc ni biba byiza byahindutse bibaye byiza
Yes, I'm going to go to Sigurira. Ni film izoja kuri Liz Belyse official. Uragira subscribe no vuga the first kugira ngo uzo wa mbere mukugira like, comment na share kugira ngo ikoga vya Belyse nawe nyene nawaje kwifukana umugani buracha.
Mugabo wanatanda. Wewe bararaba kwanza film iriko.
Iriko
ni. Ariwa film yitwa ni wowe ngorane zanje.
Mugabo shani sa wewe urasunjana ka senga. Grace sa yeye iko na Facebook hana ta YouTube vraiment. Siyo ataba tunda meme face subscribe wapi. Grace vraiment.
Nukuri kwimana ngiye kubijamwo vuba kandi nzoguhamagara kandi namaze kwiyugura.
Basi bagire subscribe hehe basi basi
ariko mfite bagira kuri gateka
films iyo turatse bari adot iyo sikwa
ya ni adodo muganda yirimo ndafise kububasha kubera ndayirimo
iyo ni adodo iyo ni adodo na batoto yake we yakwe kwa
none mvuge bagire subscribe hehe kandi ndayivye
eh bagire subscribe kuyabandi adodo gashira ko kwa
vuba nanji wanje ndayigira rero
yauna we tuko turongera abenye bakora
YouTube
basi ntayugira afise YouTube je we afise YouTube we hauna uko na Gmail tu ushasika rekana nuya tagira YouTube urukurumva rero Belyse la crero ni filme yawe noir blanc urabona ko abantu bibaza yuko bazo yakira gute ko twumva yuko muri festival bitigize ronga amahigwe gutwara kijya gishimo
bo kuba itagize amahigwe kwanza sinovuga ngo nikubera yabaye mbi canke ngo nikubera history tameze neza oya filme imeze neza kandi cyane nuko gusa ayo mahigwe nyene cyambu cy'amahigwe nyene itaronsa ayo mahigwe kuko haburana babiri hagatsinda umwe kandi sinari gushavura ko nitwategeza kuba abambere twese byarandyoheye ukungene byari bimeze rero filme yanje ndazi ko bazo yakira neza kandi cyane nuyarayikinyemwe aba bose turi kumwe barayikinyemwe
eh ntabandi bataje ngaba
hari abataje benshi
nabande
hari uwitwa Arnaud hari uwitwa Pamela
babere ntibarimwe
oya
sebabere badani abamu
kubera iki mudashaka ko bari hasi tubazamura
asi bakoze abastare je tunayo abagwa
kandi ndabavugira iki abarimo wari kuyikinemo yari dodo dodo yarayikinyemwe acaragira mu kibazo yaragize accident filme yigeze kure hama
wa kabiri
cyane nje mpamvu itabaye ni ya mbere ngira byo byose birimo
dodo yarayinyaga
yaragize accident filme mba umwanya uba muto cyabiba ngombwa ko ndamurindira kire ntiyakira umwanya ashaka hama filme duca turahindura umukinyi nico gituma dodo turi kumwe ngaha muri filme ntazoboneka mugabo ari mu bantu baba umwana mwiza vraiment dodo ubaho
Nahari hose
peace and love. Umwana mwiza vraiment ni kandi we yampuje na grace.
Ni ari kora fata n'amasanamu.
Ego bimeze neza.
Yes, bimeze neza cyane ariko kuri nduruhande twitege yuko abantu bazo yakira neza cyane muri rusange ko Belyse abantu basanzwe bagukunda.
Oya ntibankunda baranyanga. Baranyanga muri filme. Muri filme baranyanga. Mugaba rero ikintanga aje abantu bose banyanga muri filme iyo duhuye amaso muyane. Bose mbona abanda musabanwengera.
Imana. Barazi ko bijya bintu atari ko bitari byo byiwanyu.
Nico gituma rero nifuza ko babona iyindi shusho nakinyemwo. Nyimba hajya nakinanda umuntu mubi. Bazorabe noir blanc nayo ingene imeze. Bazo bakunda bakina bameze neza bazoca bankunda uko nakinye mu byo bifuza ko nokina petete
uskibutsa YouTube channel yawe dodo nani Belyse
Liz Belyse official yego
yes mbega ni etape gira karibingira mbaze kwanza iraza kwisunga cyane na grace ku Rwanda gwiwe ati grace kubera iki none babanka grace bana bacukiya sana ugasanga umuntu kweri yihaye pini yo kukwanka akuvuga kuri ko yo kwanka kabisa kare ugasanga wewe si vraiment wewe ntanuruhara runini ubifise mu kweri kinene
navuga ko atari kutwanka nyene komtere ahubwo no kutadutahura eh abo batwanka nti baratahura ivyo turimo niba bitahura bazodukunda kuko nti bo twanka batatuzi nico nzi neza nti batuzi nti bazaho twavukiye nti bazaho twakuriye no kugeza ubu nti batuzi ariko kwari ivyo dukina niyo mpamvu batwanka bamaze kubigira kumenga nivyo ariko habwa ari ivyo tuba turi mu kazi bene ushibiragwe kwanka amafaranga je birangora kwanka amahe
we urayanka
Nubwo bambwira ko nokugurisha muri filme ndakugurisha.
Sebaje njeno banzimbye wako.
Ndakutandaza je muri filme bakampa amafaranga ariko ni muri filme gusa.
Muri filme gusa. Inbox yakuna.
Oya. Ni muri filme rero batahura ko turi mu buzima turiko turarondera kujya abaje kudandaza kujya bagenda ku kazi ma banke n'ahandi natwe nuko turi mu kazi. Bijya dukina bitandukanye n'ubuzima bwo hanze tubaye. Nkora ndabi bavuga batahura neza ko kirya ciza babona muri filme kitoba kibi kitahabaye kandi nubwo buzima bwa minsi yose tubayemo ibintu birahinduka umuntu atangura nabi agahereza neza yatangura neza agahereza nabi niyo mpamvu nabi gatubikira kugira ngo abantu bige bamenye ahisigeze
umenye kuri umunsi watanguye neza zo kwamuhereza neza cyane ne
gakase ni gake bigunda gushika umuntu agatangura neza agahereza neza kenshi umuntu atanguye neza ahereza nabi nivyo twama twabonye ego
kenshi yuhuye nabo bantu mwibarabara bakakubwira ko bakwanga bigenda gute grace
nukuri ku imana yo mwijuru nabambeshe nta muntu duhura mu buzima busanzwe hanze ambwiranye na kwanyanka nta narimo
ahubwo bakosti ko kuri Facebook basi
baratangara kuri Facebook nabo bamaze kubitahura nyene yaba postinze foto canke ku ma commentaire bangira ko hari n'abatavyandika kuntuze muri commentaire bakacaye bagacaye inbox bakabimbira akambwira ati vraiment ukina neza turagukunda iki niki yo maze kuronka rero ma commentaire numva ko wankunda ahubwo nyene ndakubwiye Beli Beli uzi yuko iyo bari kubatubwira ko batwanse muri filme ariko tubaca tubona ko twatwitse
kabisa
Erega naho je ncambonera ko nahatwikiye. Ehe. Ubwo bambwiye yuko nabikinye neza ibikini bindi mu boss yabavuga ati yo rero karabaye baravukura. Ariko abanye ko bavuze ati grace ndakwanka n'ikinye cyambwira dodo fashe ati ninyongeza.
Eh, bizi alare hapa. Eh, kandi mushara ni sawo?
Ego prema sini to gadashima ye.
Manager. Sasa dodo na bere nimekona ila nyingi.
Dodo na bere. Urumva.
Uko bose ramaze gukinisha?
Kandi akubwira impamvu. Ata muntu harimo no vuga ngo arushundi ngo no kurondera sikumwe oya reka ntumbajije nkuko onya sawa ashaka kuba kaje
sisi unajua I agree we
eh na abere na afise ntuze afise
eh wewe azi kibazo cyo muri ro Paris
ya abere na bayitwa gute
eh ijya wita wish
sawa urufara abantu munani dodo fashion atwara bane urumva kandi
ni na ngafise kibanza muri ro Paris
undi nawe afise
afise cream glass
acho ndumba wose urumva Urumva ni handi nyene umwe wese arondera uko ibibe kujya bivuze ngo nta YouTube ufise none wewe iyi TV yawe wayitagwe kwihora kuva ryari
nta iza mezi atatu
amezi atatu numva tutangana uransumba gato gusa gato karakuraga uransumba mwa nanye ni nkuko ejo shobora kuyuguruza iyo wanje ugasanga ibintu byagenze neza
ariko cyo ndagusaba nuko grace wo yuguruza ko abantu benshi baragukunda kuko do plus que umuntu ari nzi hiyi umwanya akabwira ati je dodo nanditse commentaire ku bwawe nuko umuntu abagukunda cyane
gose gose kandi kiri naco nokuri iyo filme ntuzenya ya Belyse yani ndashaka Belyse duhurire muri filme imwe nyimba tuzoba twambaye teni z'igisirikare cyo gihe
kandi umenga muri kumwe
ya filme ndayigwaye Belyse twayihuriyemo
kandi muri kumwe bivuge muri kumwe
eh kandi turi kumwe
eh turabikumuka sasa ivugura kera pina kusaba Yes Belyse ni filme muzuwa muri kumwe mbega wibaza yuko abantu bitege bishasha bimeze gute bitandukanye nuko umuntu yaratangwe yaramenyera babona amafilme agiye atandukanye abakinyi benshi basanzwe babikora neza ngaha
bo bitege gusa ibintu byiza gusa abatuzi nk'abameshante muri filme bazobona ubumeshante muri filme yanje gufise uyo
uyu
eh n'ubundi namu oya ubona kiye ndumuntu nyene ateye ikigongwe apana we ntungane gusa ateye ikigongo
uzo ko mtu wakuwana
wakuwana mugabo nyene no muri ijya filme yanje ni wowe ngorane zanje naho ne nari umumeshante nakubita umwana wanje ndamufata nabi ariko iyo iratandukanye n'izo zindi maze gukina ndi muntu mubi gusa uyo yagumye ari umumeshante
biramufana
oya Beli drive
muri filme jewe numva takintu nta sene nziza numva ko nomuha oya nokuba ndamuhe inbox ni nore
ndamuriza dodo we untu mugi mutima dodo we peti yago eh dodo unona ai uya kuragira ho demo
urumva nje nibaza kano nuko no kina filme nziza sitwaza ikunda nuko bakunda izizindi sinibaza ko abamaze kumenyera muri ivyo ariko ndaje vuba nkine ndumuntu mwiza kandi zira nahari ziri muri stock kuko ivyiza
ndakubona
reka ndakubwiye benishwe zira hari ziri muri stock bako barazikora
eh ndakubwiye ziri cyane nyene kandi nabivuze zira hari ngo ziri cyane
oya bariko barazikora zicaye kandi abwiye Benisho urazi uko mbega bijya bintu by'ubumeshante bigoye gukina gusomba ibintu
byiza ego cyane biragoye gose
wari wizi uko ushaka no kwandika filme ukanabura nababigukinira ibyo
ego njye gutuma mwebwe nenyinyene kumenya amafaranga babahemba kurumva yuko muri baki
ugasanga dada nti turi bimuhe byose
birabananira nuko mukina n'ivyi wanyu mukaje kunyiza abantu
ibaze kubera ha amafaranga nabwiye ko nka amafaranga birago
nari Tusa uta katana franga za muru parizia ya kini?
Eh?
Oya, franga umvoyo ya anga?
Sisobora, ntukafu.
Ama franga je, muri klimatize muri ya tis.
Na kameza ya aiza, na hafu kwa nukula abatera hunga, wabandanya abatera hunga wa kini wa filme.
Afu dodona sikeni manajere.
Sana.
Ana kunenepeshe, wewe watangu kina muri kukini wa wons.
Ayo, mungi vina akura vizuri.
Lakini hivi.
Vina atubai mekuya.
Misha kuwa munene, sama na kulagi tuli. Eh, we grassi.
Ah, nukuri kwimana ntacyo ndamushinja kuri ico. No mu stiliste w'anje ubunyaranyambika.
Eh, fashion ni wewe.
Dodo fashion. Ara ndaje neza. Hambara neza. Ko yandahembwe kandi nacho amenya byinshi vraiment.
Nukuri kwimana. Byose byose ni wewe.
Byose.
Na twa tundi.
Duki.
Cyatwe gara.
Eh? Urwa ntacho ndamushinja nuko imana imuheze.
Natwa tundi nyene twa twa Gerard hajya twimpene
twa tunyama duto duto. Eh.
Nero ari yumira kwaza rasa
bandi wara mukeza. Akunda kusokana na Belyse ya mpaye, Beli wa maye. Nari.
Belyse ya guhaye inkokwe.
Yumutse neza na mayoneze nyinshi bari bayishize ko
nkubiri. Yes, uni grace akubwira yuko amerewe neza cyane kandi biratwereka indi sura nziza cyane mu bakinyi b'amareresi. Biramo ko harimo urukundo rurerure gose. Memes nawo harimo utuntu tuntu tutudumbidumbi. Memes nawo harimo utuntu tutumujambo twinshi ariko vyose bizotsindwa ku izina rya Yesu byo none Gabelis.
Amen amen. Bizotsindwa
nyine. Tabawu abari bote bibana leta burofu.
Ah?
Aho tabakimbiza bari bote bibana leta burofu.
Ah.
Afu Belyse wasko jira nsko datwenga wewe.
Yo.
Uku.
Ndago.
Siki warusko Belyse twenga kwe.
Sanje nwenga rero ngene ngene sanje ndayiskwenge.
Belyse uyo yana abantu bigenda gute Belyse no vuga muri circulation
barakora. Banzi muri mu mufakazi.
Eh bakuzi nabi ko wishe sabasi.
Kwanza barakunda kumparira kuyo duhuye je nigendana namaguru mona nigendana namaguru kensi ngendana namaguru
wao yapata karaktis
mwakoze
mwakoze inshallah imana ivyumve vraiment na ubwigisa bisho kwete
mwakoze
eh
ama wao
bizokari ya
chakwari nejo canke rya ejo
wao atakwazi batayanya dodotu ehe
oya je mu mwakoze nkitariki nyene
ehe
ivyo nabwigiye umuntu ejo arabiharira mugabo bayi fatiti tari
le 1er juillet tuzaba turi mu mudugo
wa Belyse ama
yo muhera abo bantu bigenda gutire
yo duye nabo bantu kenshi hariho kwanza abanjuhira bakajyoherwa bahora bashaka kubona ujya mu gesero wariyo mugabo twahura kujya bagira ama commentaire hari abagize ama commentaire ngo bomenye aho mba bo nkubitango bo ntabira harageza ho kwamba mu rumongejeyo harageza ho mu isoko ntinya kujaya kubera mu rumonge nasanze bakurikirana ibintu vya fani goze naraje mu isoko kwaje je mvuye ku kazi nchashika nja mu isoko kurondera ivyo nteka rero nahura n'abantu mu isoko ibana nkabona bariko baramvuga nkagira ubwoba ndamara igihe ndiko ndatuma nishikira mu isoko kubera iki ya makomantere nasoma y'abantu banyanka bazonkubita nuko ariko rero uko ngenda mpura n'abantu nasanze yego bigenda birahera namaze kubarinda unana kimwe meze neza eh
yes mbega muri yo filme wibaze ko bizoyemeze gute Belyse zobikina neza ko tuziko no vuga point fort yiwe cyane niyo gukina ari umuntu mubi cyane mbega wibaze ko bizoyemeze neza cyane Belyse
ega si filme ya mbere je nkinye
urumwana mwiza tumenye urumwana mubi
oya je maze gukina ibintu byinshi ari yo filme je nakinye mu mashyira hamwe ariko zitagaragaye muri 2012 natanguye gukina kera
urumwana mwiza
yego ntacu byari bitwaye yego
Belyse ni umwana assassine
mbeze mumenye ubupetetre muri filme yanje ndumwa assassine nyene imba ari assassine numbaze muri filme yanje igeni wowe ngorane zanje naho ne ndu nakinye ndu umuntu mubi cyane no mu mfakazi ariko muzindi ndiko nkinameze neza
meze neza cyane yes ndakandi byo visa twadukeneye yuko tubona ko SQ umuntu arabishowe byose ni grace ni kibazo ncarifuza kubaza ati mbega we filme ya 2005 indwi ikora ko zigenda gute grace
Zikagenda neza
cyane harimo n'umushahara
ego biragenda neza nuko urubunya hangeze sinitoka ndashimira imana ndaronka ayo gufungura ndaronka ayo kwigiramo neza muri makina kazi iwanje na kazi
icyo muri mukiye gusaba rero ni giki kugira ngo bibashe gutera imbere gusumba
icyo dusaba cyambere dusaba abakinyi b'amafilme gukorera hamwe ikindi nacyo nkasaba abantu bari hanze no ngaha mu Burundi bakunda ibikorwa byacu amashira hamwe nabikorera twabo badufashe kugira ngo dushobore natwe kwiteza imbere kuko nakazi icakabiri naco tugasaba no kuza baramenyekanisha ibyabo biciye muri filme navyo birafasha cyane nyamba abantu bagira ama publicite nyamba abantu bagira ibintu bitandukanye turabikora navyo nyene aba diaspora bari hanze n'ukuri turabereka Burundi tukabereka ikandi turabashimira
abari mu gihugu cy'aba diaspora cyangwa aba diaspora
aba diaspora bari hanze
bari mu gihugu cy'aba diaspora
ya byose hamwe byose hamwe nibyo nyene je gusa navuze aba diaspora
bari mu gihugu cy'aba diaspora
ya bari mu bihugu byose bitandukanye bigize yose igikuru nuko batari hano mu Burundi n'abari hano mu Burundi bateba dutera inkunga turagerageza kubereka ibyo badaherutse kubona inzuzi imisozi ibiyaya igihugu ciza n'iki n'iki byose imisozi bagerageze badufashe vraiment wabakoze kugira ngo natwe turabe ko hari icyo twakwishikanaho kandi turabizi ko babishoboye ko barabikora n'abamaze kubikora turabashimira imana ibahezagire babandanye bakora impera yabo ni mwijuru
yes mbega wibaza yuko ni yahe inyungu yo gukina filme Belyse nkawe rwandego. Bon. Avantage yiwa ubibonamo.
Je chambere sino vuga avantage yiwanje. Ku ruhande rw'iwanje bose sinshashinjisha kwinjira muri rusangi kubera umwe wese afite ingene yagiye yo ni caronderaye. Je ku ruhande rw'iwanje ikintu chambere ni message. Kuko jewe nkuko doda vuze yuko bimugaburira bimuha byo grace sorry. Avuze ko bimugaburira. Abuze ko bimugaburira canke bimufasha n'utundi tuntu. Jewe kuri hande gwanje suko biri. Je sindashika aho hantu. Sindashika aho hantu bingaburira. Sindashika aho hantu nogura nitiro. Mugani baza ko ariyo nzira ndiko ndafata. Ariko igikuru ni message kwanza mba ntanze. Message iri muri filme. Ingene abantu bayakira n'icyo shobora kubafasha. Kuri ya filme yanje ni wongorane zanje hari umugabo umupapa aba hefo yanje je mba mumaranze yaraje mu gitondo ambwira ati Beli urazi ko bijya bintu nabonye muri filme yawe ndabibonye umumama ariko kubitumwa nawe bavuga kwa mwanga
cyaye
yego ndambwira nti umwana ngana gute ambwira ngo umwana ngo yobangana yiga ngo nko muri CZM cha ndambwira no wamuganirije cyambwiye ati natinye nabonye uwo mugore umwe ngo numugesera ati mugabo ni bijye nyine wakinye ni byo mbonye cyandambwiye ntego birabaho ndukina ibintu bibaho rero iyo utanze message nk'uyo muntu deje urumva n'umupapa mugabo byaramubabaje iko yaranibutse ko yabibonye muri filme rero no kuvuga iki message dutanga iyo umuntu yakiriye ikagira icyo umufashije cyangwa imuhinduriye ni ikintu ciza cyane hama ibindi by'amabonisi ni imana ibikora
Yes, ni kibazo nifuza kubaza grace. Timbega grace iyo umuntu yakuravye muri filme akakubona dufate urukura kinaneza kujya nyene ubibamwe neza agaca guha iyindi shusho itari nziza ashatse kuvuga yo kubonye urukumwe n'umugabo muri filme agata gutaha urukundi kuntu mu vyitwaramwe gute message mu yakira gute chanque iyo nuvuga iyo muri kumwe nabo bantu bakabibabaza bigenda gute
icambere no guha ku muco gato muri ibi bya filme ntabwo bashobora kuguha hole canke ukine ibintu bayemwe mu buzima bwa misi yose kuko nabo ndibaza baranka commentaire mbi kuko kandi kindi naco niyo mpamvu ziya commentaire zibahugira ngo tuzisome namwe murazisoma ndibaza murabibona iyo bamaze kubiguha usanzwe mu buzima bwa misi yose ari kumeze baravuga ah nabikine neza arabishoboye ni kwameze uyo ntashaka kubura umuntu canke babiri bashaka kubikwagiriza muri komanta bavuga ati uyo ni kwari ariko bamaze kubinyankira bakabibona bakavuga ati yakinye nabi n'ikindi canke yakinye neza yarabishoboye nta muntu n'ukuri kw'Imana nobeshera ndigira numva kuvuga komantere ko uyo ni kwameze nabandanya bikora nakarebira mubera no mu buzima busanzwe n'ivyo yibereyemwo oya uwo muntu w'umuco wa mbere ndaguhaye ntabwo baguha hole ariyo usanzwe mu buzima bwa misi yose ubayemwo ibi navyo mubona dukina suva ngo nuko ndi muntu mubi ngo hama ngo cenke ni ibintu ndi muntu mubi nyene oya rimwe na rimwe turavyiga canke barabidushiramo kuko dukoresha icanditse tijya canditse kidufasha kwinjira muri mudu y'ivyo bintu turiko turakina uhugenda usoma ni kugenda uhindura n'isura ni kugenda uhinduka no mu maso kugira ngo ubijemwe bijya bintu rero ikintu cyose bivana na script iba yanditse ntabwo twigwuburiza ngo jahaje kine sinema ngo urumva ngo kino ubabaye urumva ngo kinurira urumva ngo kina
urumugome oya biba byanditse
ni script babaha kugira ngo muyikine kugira ngo message ishike
ego kugira tuyishikirize banyeneyo kandi hari ababibona bakavuga ati vrema bijya bintu byarambaye ko byagize iki nico kintu kidufasha mu buzima kumva natwe tukokomeza dukina atangorane
Guys, you come by you babikora mu nzira imwe ni gushikana message ivyo none Belyse. Niyo film eshashe tugiye kubona rero yatumye tuza hano ni kushikiriza message.
Irimo message
ya Noir Blanc.
Yego, irimo message kuri pote y'abagabo, irimo na message kubana, irimo na message kubagore.
Kubagabo gute kubagore gute kubana gute isho dusotse.
Kubagabo umugabo hari gihe umugabo acika intege bo yabuze karaka canke bamwirukanye ku kazi ugasanga gumye ajyamye. Muhira umugore ari ngaho abana bari ngaho rero burya abagore tumeze nk'abana umugore nashaka kubona ko umugabo yabuze burundu aguma abona kume ngo yakawutse umugabo umugore ntatinya kujya gusaba umugabo sinzi ko murumva ko hariho n'abagore bahora basaba abagabo babo ari nko mu mpimba cyangwa mu bitaro ukumva barabasabye rasio urumva nukuvuga iki hajyano rero iyo umugabo afite ingufu arakwiye kuva mu nzu akajya kurondera kori akaza kari ko kose bubona ko gashaka kwinjiriza keza mugaka kwinjiriza ntuje kwiba mugabo ukore ikorera imizigo kori kiyede ubeho numugore nuko nyene ntidukwiye kwicara turindiriye ko abagabo bazana amasashe abariho ducane imbabura nukuvuga iki turakeneye ko natwe dukora waba ufise umugabo waba udafise umugabo ibeko ushobora kurera abantu biwawe ushobora kuronka nawe bakubwira ati mfasha nawe ufashe biciye muri yanguvu yawe wakoresheje nuko ndabitahura
kubana
nabana abana si uwo kwama ariko ararira mama wiwe ngo ngurira igitumbura ngirira iki nawe uri umwana ubona ko ufise urashobora guca kenge ukavuga uti mama mpa 2000 ngende nze ndadandaza ibitumbura turi muri recreation urashaka kugikora kandi ukironkera uduhora twiwawe ugasanga urasavye mama wawe ikaye nta mahera afise wowe uradandaje ivyo bitumbura ikaye uragiye kuyigurira
ugasanga utanze aide muri famille
ugasanga yego
kabisa urukurumva yuko bifise message nziza nakubwiye bitangura nabigahereza neza nizo filme zacu cyangwa bitangure neza bihereze nabi ariko vyose babekeneye yuko dushikana message yisange kuri YouTube itwa gute Belyse dusubirira
Belyse Belyse official
Belyse Belyse official
akanzo hindura nongere ko
kandi Belyse na Instagram akoresha
sendeye koresha mbwa ntayonze
aho saka mbwa ka snap gakoresha
Oya nana kimwe
ngore. Eh, na step break kore.
Cyane byomenyereye vrema ibyo bintu n'ukuri.
Sasa ana YouTube tukora TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, kira kitu. Yatubiye ko ntafite YouTube ariko afite Facebook.
Eh.
Lakini ukora TikTok. Ukora
Yose
da YouTube. Grazie ndagushimire cyane grazie.
Aye ndagushimiye.
Sizoronga YouTube yawe yari.
Vuba cyane.
Vuba cyane. Eh, izo bayitwa gute cyane nturumvirizine.
Ndabyumvira.
Wowe uzava copy ati YouTube yitwa kukibiba.
Byose hamwe birashoboka.
Eh. Yes, kandi bizaba bimeze neza cyane tubyizere yuko kandi ikintu no gusaba nuko wakwamo bashigikira ukama utangiye support yabo na cyane cyane tuba twifuza nizo views, like, comment. Bizaba bakora kwa YouTube. Kwanza bakuri pagi we.
Yes we. Filme yanje hari kwimwe. Maze imaze kuraba
abantu. Apara YouTube yako base yabugiye gukinira abandi ntibara baguhemba.
Maze ukinira umuntu
fanira ora guhemba
fanira vine ntitwohembana kuko ejo nzomukenera sishaka kumubwira ngo mpemba
sasa uyu nazo mukenera dodari
sinzi umwe wase bivana ningene avuganye
oya oya umurombi fani franga lakini aba bana rombana franga
aba rombani yakubwiye ko bafashanya nk'incuti urumva ntashaka kumubona afite aga crise ngo areke kumuha hajya kuri umuntu biragoye mu wangu umwanya n'ikintu kirekire hajenza gukina umufakazi mvuye mu rumonge urumva tugiye mu biharu urumva ko byo babirebire rero sishaka kuvuga ngo fane ndamurihishije kuko nanje jo nzomukenera urabona ugiyageze kugwegora rerura nca ndamuri hanga aje ndamukeneye naramurihishije
kabisa
bicabigora
ariko byari bikuye ariko nawe we aka déplacement kare gakenewe
nakubwiye no premier juillet nzabanda gafise
aka déplacement
amahera yako aburamwe make
sasa utazipata kupitia nje ya filme cyangwa uzozironga bice mu ndi nzira
ufise izindi nzira zinshi mbaye
we dai bana uyu tura
filme ni byagenda neza no gushimira imana ako bitagenze neza naho na shimira imana muganize ko bizogenda neza kuko kwanza nubwa mbere ndagushimira nubwa mbere ngo zikiganira
ligara kiri officiel cha Belyse cha mbere
ni cha mbere ko abandi bose nasabye kandi rega naranabisabye
eh sérieux
eh
bakabikwima
naranabisabye nta mwanya nibaza ko sinzi ko kwabaye kubinyima mugahari nabansabye amahera kandi menshi yego menshi ndamvuze menshi umenye yuko ari nka mwatsiye yayo nokoresha filme urumva
kwari kiganira
kwari kiganira Chandakura makarenga chandabivamo naciye ndabiheba
muri step media rero mwese muraho ikaze bakinyi bese mwamarere kandi muramona ko step media dakumira mukinyi mutoyi munini mukuru mutoyi bari niba nini bato bato bakubaka kama grace hapa babimbamba banani bote baraho ikaze muri step media sivyo nane gabirize
kandi
arubizi kozo kiganire
murabana beza
barubizi
yego
Yes, no vuga grace agira tubwira rera kajambo gatoyi kutuntu tuko turaba mu runo minsi amacu dusezera ikiganiro cyacu. Tuko parapitika na busuto wingi, ese munacukiyana nabangine bakinyi ba film.
Eh mwe bwa journalist nimwe mubigira.
Twebwe tubigira gute?
Nimwe mubigira ivyonye birabava ku mwebwe nyine mubishatsi mwohuza abakinyi. Izinduru zose zikahava
nimwe. Induru zimeze gute rero?
Biri kuri mwe bwa journalist.
Induru zimeze gute?
Uraje ngagatanye
Ginduruzi nkazimeze gute akaro rero.
Oya suvuze kwa rubusutwa.
Ibuko busutwa team grace arenene pa imasiko.
Eh oya si ivyo ari ibintu bihari byo gucangana mu ducanganya mwebwe nyine
bagenda
rugasaba ikiganiro kuvuga iterambere munageze ko nyine nkuko kwa Belyse agomba gushira filme ahabona ngo muyifashe ngo muyikavare nkagira ngo igere kure mushamuje kubaza umuntu ubuzima bayemwo iki niki guteranya abastari si byiza Benish
banani sasa pana miera ki
nawe ukoyemo
mie ni fani ne eh apa sasa turanza deuxième partie ya emission mie ni fani sasa
ah to bimbaze kindi gihere
pa ubu
Oya, humbiriza ubu turi kunuza ya Belyse twe kumubangira. Ndojo ndondere wewe nyine.
Mwe muko basutwa mwe. Sema Belyse.
Ngo
aba muri pagi franga. Wose nabaza kuna message.
Wenda kutangaza.
Nabaza kuna message ngo bakuri pagi.
Eh, reka ndimwe tumwe. Kitumara lebe eh uvuze ngende biha
winde wavuze ngura muri amahera Belyse
Belyse oya Belyse arizi gusa usabe kindi kiganire Benish ibyo bina abanyamakuru mugira
ntabwo oya twese
Belyse wari kubivuga ukavuga abantu bagusavya amafaranga kuko kera baradusaba ibiganire bisabisha ibiganire kandi bose mugabo hageze ko abasaba amafaranga
bandire basaba amafaranga
ne ntabumvise Belyse avuga
sima sima Jesus
wara pisi ndinga kugira nteranye vraiment
na kuri radio kuri TV online
O kanara jema ndamaze kuvugana n'abagore babiri
abagore
abagore
eh abo sindimwe he
n'umugabo umwe
amo bagabo sindimwe he
n'ukuvuga babiri nibo banyemereye
ah wasabye abagore n'abagabo
yego
abajone ntibarimo
mvuze abagabo mbona urimwe
we
mvuze abagabo na uri
uvuze abagabo ushije baba Abeli ba Mede ndo bagabo
ba niuja niuja nawe
eh mwakini sinda kwa mugabo
nzi ko na Mede ari umugabo ntumbaze
nagana musore
ndaze
ndaze bambyaga yeso kuzo sepe njya kabiri gatatu indwi tuzosubira nawe gutaha ikigano kibandanyije cyo bakirekire
ndo kuvumbura wewe ndakurindire
rino usa bisuta uyu woko suta we tena we induru yose ngo yavuye wawe
eh nyine saka bizo yimbaze nayikubwira
sawa ranifatia content tuzosubira nawe gutaha Belyse tugere bayire ogere youtube ya utibagira we pada ku check youtube ya wa metro 5 by says
kani twenge cyabanzi nashi
youtube ya
YouTube yanje ni this Belyse official hama mugende kuri aba filme yanje isanzu riko yitwa ni wowe ngorane zanje
tuzobona
ko nashashe nimo munyanka nkuko munyanka mumfakaze ni munyikundire gusa ndabashimiye kuberako inyuma ya filme barankundi yo duhuye mbona bambona fata neza murabe na ni wowe ngorane zanje ni filme imeze neza na noir blanc igiye kuza ejo izobiriko ndibaza itagenze nabi noir blanc izobiriko mushigikire nkuko mushigikira abandi bose
kabisa ariko support ya mbere two yitenga novuga kuri abakinyi ba Marere isi bagenzi be ba Belyse nyene abo nyene Belyse aja gufasha abo nyene Belyse nawo nyene bafashanya cyangwa abo nyene bafasha abandi nyene bwo dukeneye support ko Belyse bamufasha nawo nyene kugira ngo link yiwe bayipartage ku bwinshi cyane kandi ivyo burabinshimisha cyane Belyse mura partage aka bi na filme yabangire bisa neza tuzosubira no gutaha ariko murabini kuri mikoro byande camera ni sike professional utibagira kugira subscribe no kuri Elise ni Liz Belyse official nibega kugira subscribe no kuri step media kabiri gatanu indwi bye bye